All right, here we go. That was pretty cool.
Exceptional.
It was fun. Bum ba da bum ba da ba da bum ba da ba 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 ba.